Katira, hei whakapua ki kōrero, mō ngā piki me ngā heke I roto I te ana o ngā raiona, kia ta huri ake tātou I nei ki tō mātou mātanga tōranga pū ki a Tina Wickliffe. Nā Tina, I rongo koe I ngā heitara Shane Jones e pāne ki te whakataunga āhuarangi a Ngaitahu, he kiko tō wāna kōrero?
Kua roa rawa, Shane Jones, ne pakangana ki etahi o ngā rangatira I roto I a Ngaitahu mai anō I te wā o Ngāika. Engari, mō tēnei, he tino uaua ki te whakahē I etahi o ana nei tāo kupu whakapai rānei. Me taku rongo, taku mōheo, kei te tino pukuriri a Ngaitahu ki te ropu rei, pautira ki āia, ki a Shane Jones, ko tā rātou whakatūpato I te ropu me mutu, tā rātou tāunu, e hara I te whakahāwea, engari me kapi te waha, kāti te whakahāwea I tā rātou whakataunga. Ki te kore rātou e ai ki a Ngaitahu, ki te kore a reipa e whakamutu atu I a rātou whakahē, hei te wā pōti, mā rātou anō e whakakorikori I ngā iwi o te wai paunamu, kia kaua rawa e aro atu ki te rōpū reipa ai. I whakapātua ki te runanga o Ngaitahu I te rā nei kāre anō rātou kia whakahoki I wā mātou nei pātai.
Ka pai. E hoa, he hui nui kei te tuā pōpō mō te wai, kua roa e tahi o ngā māngai āiwi e taki hui ana mō tērā kaupapa nera?
Ai, kua roa rawa Ngaitahu. Tainui, tūwhare toa rātou ko whanganui e whakarite kaupapa ana, hei whakahaere I te wai, kei ngā piri ona tāra, te wāri o tēnei kaupapa. Ana hei a pōpō ka hui hui mai ngā rangatira o te motu ki roto o te whanganui ātara nei, hei reira pia rātou ka kite I te tauira kua uti I ngā iwi nei tainui mā te whakarite. Utira kāre anō taua tauira kia kite anoa, e te marea, e te ao Māori whānui, me taku rongo ko te takutai moana, ko ina anō tētahi o ngā kaupapa nui ka wānanga hia a pōpō. Nō reira, mā mātou te karere tērā kaupapa e whaiwhai atu a pōpō, Scotty.
Ka pai, Tina, tēnā rawa atu rā koe.